When an early autumn walks the land and chills the breeze and touches with her hand the summer trees, perhaps you'll understand. What memories I own. There's a dance pavilion in the rain, all shuttered down at a winding country lane. And a frosty window pane shows me a town grown lonely. On that spring of ours that started so April-hearted, it seemed made just for a boy and girl. I never dreamed, did you, any fall could come in view so early. Early, darling, if you care, please let me know, I will meet you anywhere. I love you so, let's never have to share another early autumn. Spring of ours that started so April-hearted, it seemed made just for a boy and girl. I never dreamed, did you, any fall could come in view so early. Oh, da 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 Let's never have to share another